Iki kiyaga kitumariye akamaro kanini nubwo biruko natugenda duhuramo n'ibibazo byinshi ariko kirafise akamaro kanini bitumarira biradufasha mu miryango yacu nkanje nitwa Sabiyaremye Jean Paul ndi murundi ndi mpunzi hama kuri iki kiyaga naho ntukunda kudandariza twatuko turarondera amarasiyo y'imiryango yacu nubwo biboneka tugahuramo n'ibibazo tuje kudandaza mu gihe batebye kudupokeza turashobora kurondera kwa karasiyo kuko nk'ubu harimo nk'ukwezi kumwe batigeze badupokeza yataba kino kiyaga rero mu bisanzwe twatwara amazi kugira ingorane bamwe twatwarapfuye ariko kumvo yuko twegere kino kiyaga cyatuza tukaraba ingene tudandaza utuboga kugira turonke icyo tugaburira imiryango
aka kazi n'ukuri karanyigishiriza abana nk'iyo abana mu nkambi babapokeza amakaye batevye kuko batarayaronka je candayagura uduhuzu nkatugura ntaje utuvuta ndaturonka kobera mba ndiko ndakora ariko ntariko ndakora mbaho nabi ku munsi nk'uyu munsi kubera nateke yabo ayo mafirema ya nibipe narose nk'ibihumbi 15 munsi umwe
tuva mu nkambi tukaza gukora nga anye akazi gaheze twatuduga mu nkambi kandi bo biradufasha akazi kurongirasiyo y'abana nigihe turi mu ndenga usanga urose nk'igihumbi nga agahuzu ibyo nuko
urumva iyo tuvuye mu nkambi turashika abarobyi iyo bageze bakaduharasiyo tukateka tukabagaburira bakarya hanyuma baheze kurya bakaca baduhaye rasiyo ku mugoroba tukagenda gusuma tukongera kuhagabura ku mugoroba bakaca bagenda mu mazi
akamaro k'ikiyaga kidufisiye ni uko iyo abarobyi baronse indagara natwe abadandaza turadandaza neza nta kibazo ibicuruzwa bikagenda nta kibazo kabisa jewe nganje hano iyo bishe babo barose ng'imboga imikati mba mfise jewe ironga isoko ndangurane kandi nanye nganezerwa